otu isi choice ya maazi Izuchukwu Samuel na ajoge ihuru maazi Nnamdi Kanu.
It was the feeling nim were ahun me amana de nya aka ahun se de mu mgba asem na room nno na ne na no ne room nke di nene
ya no ne no nenu
Nnamdi Kanu ne this is like so enji gidi gidi ya when do rabe be gana anu isi Nnamdi na anu isi ni security mu mbi igbo be atakunye mnanti si na ebe anno na akwa Nnamdi no nenu so na ji onwe msi na nga akwa number tupu nsi ebe apo ka ngwa ha na ka ngwa ha se ha gushiri mu Nnamdi usukuru me ekwu n'okwu na ahwe anya bioma no sukuru m mana onwe ki ihe si gabaza nsi anu gbanata Echibunta. So onwe udi joy onye mu masna na ebe nda na ani na akwa na ene ka nda nda opportunity for the first time in my life. Makanade has become an idol. Na Igbo. So sia. How many governors can we? How many personalities can we? So sia kalo bi si. Na ndi ya ausa na ebu egbe a si na ha na chief je na na farm anyi. Je na agbogbo onya anara mama anyi haransom. Na so sia ka o kalo bi. O wepto nwe. Ma na nya nwe ike nwu ne ya. Ma na ojebesi na eme nkwe ndi ya. Nnamdi Kanu gogo jebu gwa osha ani yoruba jebu okwa na ani igbo o choro I protect anyi so ihe na acho ho na na agbaka ma ho bo ndi o na ndi dibu njo ya ndi agboro ndi the violent e bia join e ba na ihe Nnamdi na eme he to should be ba because Nnamdi I'm sure I know Igbo Nnamdi is fighting a just cause. Yeah, you could have infiltration of evil people on the MMM. Even the military in Nigeria put out to protect Nigeria. They are jumping out of the chair. Even now government, I need now government. Yeah. So Nnamdi, now the people who are running the mumabo, see Nnamdi na bere. Onya agadeka Martin Luther King, agadeka all heroes, Mandela of South Africa. All people of good will who fought for justice to prevail. Or picture nja ahun Nnamdi.
O de makai welu ajuju ibazu. O bukwa ibu aka ngaju ozo. Kenneth juru mu juo gi. Akwa abu akwasiri oku. Ika ga eyikwe ya ozo ki inwere ozo ndi ido te nuno.
Na he mere na akwa ahun. Maka akwa ahun ba akwa o ga abu ihu ogba agu mme. Ike nwe nchikube. Ihe ma ga da maka mu kwen ga apinyu na anobodo anyi ama mpinyu ye rising sun bela tupu a more many of us rising sun onwere ebe mu na ndi soldier na ndi DSS bebeziri ikpe odika na achozu udo echiti mu na ha kemode na Abuja so ha on a touch many of them but not us DSS ndi Igbo na kwa ndi ozo na ani ikuzi oku keke ihe keke a ga-esi kpe odo onye na ajum si na nwe sacrifice nge make sacrifice abu na nga acho national archive or archive nke mwa ka were efa debugode eba mana efa ha enwuhu kwo choro asim na mgbe efe ga acho oku mgbe ibia de the iPhone DSN ibure na agagharị maka those things dey intimidating. When I was on the rising sun and there, Nanga is who do the like even in Nigeria na Biafra, Nebudo, na Aburi. And whatever, a juku cananga, go on cananga. There's Yoko Nana Tabas in Nigeria, go on disappoint ya.
Yeah, but no compromise, I couldn't.
Yeah, above an able to do, I gave him compromise. I won't know your bona for a book. Udam and the men put you back. When we see her, okay, Nanga was really in her tea archive. But until a chair and archive, there are many other styles in Gibia. And we make a four zone gap was it red, black, yellow. Okay,
it's your guy
again. But Steve Ebo, Ajebo, Nollywood. mgbe nọ na Abuja ahụ ọ sị m ka ekwanu m ọ dịkọ mgbe anyị bazi hotel ọ sị m ka ekwanu m ka e were dịka white color purity kwa ihe nnakwa mary akotu a na ọ dị mma nye mbeza kịta m ga-eji nwu white purity wee kwa ndị ọhụụ mana ma mbụzi nke yellow red maka nke ahụ uche ndị amị na daga na m bịara ka a nụsụ ha ọgwụ white ka m ga-ejizikwa nke m ga-akwa kịta then na-etinye ya rising sun white and rising sun
onye obi ya dị ọcha
ga-arise
ọ ga-agbagote rise ya chake ka ọnwa nụnụ
ka m gwakwa gị ihe ga-esi n'ihe apụta karịrị akarị nke a nkwu kịta ga-apụta white purity then rising sun you must rise they must rise good mana ihe ndị ọzọ m ga-ewepụtazi na rising sun bụ ka anyị bido kwube ihe a ga-amanufacture tinye rising sun a nwere ike manufacture matches eji agbanwe ọkụ tinye rising sun a nwere ike manufacture even moto ndị igbo na-amanufacture moto ọ bụrụ na ị ga-erota dr ezekiel izuogwu onye manufacture z600 wee buru project bugara abacha
o nwekwara mmanya a na-aṅụ aṅụ kịta
rising sun ndị igbo ọ na-abụ nsogbu dapụta ọbọrụ na biznes eji eme ka ego nke a bụ biznes eji eme ka ego microphone a eji bịa ebe mana enwe ike ịdị rs rising sun efe anyị yibe enwe ike ịdị rising sun and in fact ọ bụrụ na ị ka nụhụ dị ịkwa kịta efe